kei te ūtonu, te karangatanga oho tata, ki runga I te rohe o Rotorua I tēnei wā, whai muri ho I te ua, kāre anō kia kitea I mua I tēnei, I tau ki taua takiwā tāpoi I ngārangi whakatānei. I te rā horoi me te rā tapu, tata ki te kotahirau, whitu te kau mirerita wai I heke I ngā kapua o te rangi. Neke noa tū tērā I te nui o te ua, kua heke I te katoa o te marama nei o paenga whāwhā. Hei tā te pūrongo a Rapaera Tawhai, ahakoa te matapai a te ratonga huarere, e ki ana kei te māo haere te ua I nei, kua mahue iho, ko te nui o te aneatanga. Hei aha hei whakatikatika mā te hapori.
He whakarawiri I ngā mahi a para whenua mea.
Bit emotional going into the house, watching all the kids' toys float around. And so we did our best to take care of the mana behind what I am as a family man. And what we are here at Nongatā is to take care of our kids.
Ko ia me tōna whānau tētahi o te hunga I raru I te waipuketanga o te awa o ngō taha. He nui tonu ngā whānau I haria ki wāhi kē noho ai, ko te kura kua kati anō hoki.
Poor dog, she's freaking out.
Ko te pō I raru ai te hapori whānui.
House is underwater. I think coming back this morning was definitely a bit of a... Okay, we're pretty much... we're homeless.
Kei te whakaaro ake a Beau Rogers ka hatia wana waka kua toromine.
Oh, I'm just speechless.
Ka pēhea rānei tana whakapai.
We live next to the river and over the back there, the bank's actually giving way. River's just risen up and over the back fence, the water's just poured down. And within an hour, it turned into this.
Ia muamuana ētahi o ngā whānau he tōmuri rawa nā whakamatāratanga a te kaunihera.
It was just simply too much water, too quickly. Council can't stop the volume of water that was unleashed on this district yesterday.
He wei kua puta I a rātou nā tono ki a wawe te kāwanatanga te āwhinātū.
We've got a letter from the mayor already to help out, to assist with the mayoral relief fund. We'll take that back. Obviously, there's going to be a big clean-up job and individual families might need help. We have helped with mayoral relief funds in the past. We'll have to go back to Wellington and make sure we do that quickly to make sure that the families do get some assistance if it's needed.
They got a hole in them, though.
He oi mō nai, ane.
And if you see my keg hangi steamer down there somewhere, if you could please return it to 112 Western Road. That's champagne. Thank you.
He mahi nui kai mua I te aroaro. Rapaera Tawhai te karere.